Ndagize muri mwese, ndagize muri mwese. Meje kuyisanganya ni Colonel de Police Cassien Kabura. Nunguruje abantu mbona ko ari abantu ari bazima. Mugabo tushitse mu irohero ahagufi ya Maximine. Baciye bamfata mu kanigo batora byose ibyo nari mfise, baca batwara n'imodoka ce ba nkubita ikintu mu mutwe ntanjyama hasi. Umuntu yoba yoyibona yimatekire se senkani zizosaa ni a ni bitsi John. Umuntu yoyibona yoca abivuga agashimwe karateganijwe kabisa. Rero la conscience zero trouve nicyo gituma nari kumvuga nti umuntu wese yoba ayibonye kandi iraja kure iracari hagufi yoca agerageza kuyimbarira. Mugabo telefone zose bazitwaye, mugabo yocija kuri telefone ya madamu ni 9 9 9 7 5 6 ya madamu izi wanje zo bazitwaye mu muduga nyine. Yego, murakoze. Muri kwiyegereza mu yandi magroupe ni bitsi sese nkani sisi wasandi a yidukuruye jone kandi mu gisagara cya Bujumbura tuba ari nka zine nimba ari nyinshi. Murakoze cyane.
Niteka n'umunezero ntangire vyo gusubira kubana namwe banyonywanye bacuma muri ko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngahakomenesha kure yacu kandi yanywa ICTV mbanisha kure imwe rudende bashikiriza makuru abavugwa irya n'ino mu bisata bitandukanye y'amakuru mu mwaragiye muranyegezwa yabiriko biravugwa mu bimenyesha makuru inkuru tuva no masoko yacu ndetse n'ibindi vyose mamutegerezwa kumenya kandi mushobora kubironka atari ngaha kuri numbanisha kure ya ICTV. Ano makuru yacu araza gushamikira ku ngingo irabana n'umutekano. Iyo audio mwejeje kumva ni y'umusirikare yahuye n'ivyo vyago ngira mwamwumvirije. Ariko nanone hari ayandi makuru avugwa mu gisata c'umutekano. Makuru tutangurira kuri no yihuta aho Burundi bubandanya intambara. Burundi rero bukaba bwugarijwe n'ibibazo bikomeye vy'ubutunzi, ariko ivyo ntivyabujije leta kurungika abasirikare benshi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Biboneka ko bwitayeho kurungika abasirikare hanze kandi ku buryo bwinshi, aho kwitaho ingorane zihanze ibihumbi n'ibihumbi vy'abanyagihugu. Haraheze amayinga atari make abasirikare b'Abarundi baherekejwe n'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD barungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo mu mugambi w'akarere wo kugarukana amahoro n'ubuseruko bw'ico gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abategetsi b'u Burundi berekanye ico ciyumviro nkirungikwa gushasha kw'abasirikare, ariko vyukuri abasirikare b'Abarundi hamwe n'imbonerakure batanguye kujabuka urubibe rwa Congo kuva muri Kigarama 2021 kugira ngo bagwanye umurwi witwaje ibirwanisho utavuga rumwe na leta RED Tabara. Gushika ubu ubuheruka abo basirikare abo bose bagenda mu kinyegero kenshi cane. Leta y'u Burundi yagumye ihakana ko hoba hari abasirikare b'u Burundi bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo, nubwo hari ivyemezo vyinshi ko hari abasirikare n'imbonerakure bacagurwa bakarungikwa muri ico gihugu. Mu cegeranyo co muri mukakaro 2022 ishirahamwe IDHB Initiative pour les droits humains au Burundi ryavuze kuri ivyo bikogwa vy'umukinyegero kandi bitateguwe neza bimaze no guhitana benshi mu basirikare b'u Burundi n'imbonerakure kandi vyatumye hicwa abasivile muri Kongo. Kubimbonerakure zija muri ivyo bikogwa birateye amakenga imbonerakure n'abasivile rero ntibategerezwa kuja mu bikogwa by'igisirikare canke by'igipolisi nubwo bamwe mu mbonerakure bari basanzwe bafise uburambe mu vya gisirikare nk'abahoze ku rugamba mu mirwi yitwaje ibirwanisho harabatigeze baja ku rugamba rero ntibari biteguye guhangana n'imitego canke gutana mu mitwe n'imirwi yitwaje ibirwanisho imiryango y'abasirikare b'abarundi canke imbonerakure ziciwe muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ibigeze baronka imfashanyo nimwe canke ngo bashumbushwe na leta nayo imbonerakure zakomerekeye muri izo ntambara zaribagiwe bibangombwa ko zirihira amafaranga yo kwivuza bamwe mu mbonerakure nibararonswa agahembo bari bemerewe muri ico gikorwa giteye ubwoba ivyatumye ishavu riduga kuko bumva nkuko bahibwe n'umugambwe wabo na leta yabo mu guhisha ukuri no mukwanka ko ibintu bimenyekana leta y'u Burundi yaranarenze kwibwirizwa shingiro leta ntiyobagije gusa ko abasirikare bategerezwa gukora ibintu mu muco kandi bakavyerekana ariko leta ntiyanamenyesheje inama nshingamateka ibikorwa iriko ikorera muri Kongo bitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro munyuma kandi gihutihuti kuwa 24 myandagaro mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yararungikiye ubutumwa bwo kumenyesha inama nkenguza amateka burungikirwa umukuru w'inama nkenguza amateka muri ubwo butumwa akaba yamenyesha inama nshinga amateka ingingo yafashe yukurungika abasirikare mu ntara ya Sud Kivu yo muri Kongo anamenyesha ko ikambi y'igisirikare igwanira hasi yamaze gushikayo iminsi ibiri inyuma yaho umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yatangaje mu itangazo ko u Burundi bwarungitse abasirikare kugira ngo bagarukane mahoro n'umutekano muri Sud Kivu kuko vyumvikanwe ko n'ivyo bihugu biri mu kurindira irungikwa by'igisirikare c'akarere hahindutse iki indongozi z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Burundi busanzwe burimwo zafashe ingingo yo gushiraho igisirikare c'akarere kugira ngo bagwanye imigwi menyishi yitwaje birwanisho iri mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo Burundi nibwo bwabaye igihugu ca mbere gushika ubu ni naco conyene carungitse abasirikare muri Kongo bwaciye bufatiraho kugira ngo bwinjire ku mugaragaro muri ico gihugu kandi hari haheze amezi menshi ivyo bikogwa gutyo rero igikogwa caciye kiba ico ku mugaragaro ariko koko vyoba arivyo kuba inzego zarabimenyeshejwe ibisigura ko ibikogwa vy'amezi ashika 8 bisha biba ibikurikije amategeko ikindi nubwo amareta y'u Burundi na Kongo yavyumvikanye ko abasirikare barungikwa haracari ibibazo vyinshi ugukorana hagati yayo mareta abiri bisa nibirengeye ibiri mu masezerano aho leta ya Kongo yemereye igisirikare c'u Burundi gukorera ku butaka bwayo kugira ngo butuze abansi babwo iyandikwa nirungikwa ry'imbonerakure zija kurwana muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo birabandanya ariko kandi ntibiba ku mugaragaro nubwo biruko imbonerakure zifashanya n'abasirikare b'u Burundi mu murwi uheruka kugenda kandi bamwe bakagenda bambaye imyambaro ya gisirikare kugira ngo batandukanywe n'abasirikare kubw'amakuru yaronswe na IDHB bamwe mbonerakure n'abasirikare barungitswe imbere y'ukwezi kwa myandagaro barashobora kuba bagumye muri Kongo hariho rero kwinjira namwo rero hagati y'ibikorwa vyo kumugaragaro hamwe n'ibikorwa vyo mwibanga. Igifungo kiri kuri iryo rungikwa ryabo baja kugwana muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikibuze ifatiro, kuko uko haba ugutekeranya niko igisirikare c'u Burundi kibandanya gukora ico gishatse. Abategetsi ba Kongo bashobora kutazocungera inyifato y'abasirikare b'u Burundi, banashobore guhimiriza, banashobore guhumuriza mbere mu gihe bazoba bariko barahonyanga agateka kazi na muntu, bakaba bafise ibindi bashira imbere, ntibiteho ibikorwa n'ababanyi babo b'abarundi. Igisirikare c'u Burundi cagumye gifata ako karyo haraheze amezi menshi. Igisirikare c'u Burundi cagumye gifata ako karyo haraheze amezi menshi, ayandi makenga afatiye kwigenwa rya bamwe mu bategetsi mu gisirikare b'abarundi bakoze ibikorwa bibi byo guhonyanga agateka kazi na muntu mu Burundi muri kahise. Akarorero Dominique Nyamugarura ngo yoba yaragenwe kuba icegera curongoye izo ngabo ziri muri Kongo, yararongoye ikambi idasanzwe ijejwe gucungera inzego gushika muri 2021. Abasirikare bo muri yo bakaba rero barakoze amabi menshi mu ruhagarara rwo muri 2015 mu Burundi. Ikimangu cerekana ko ikimangu cerekana ikurikizwa ry'amategeko cahawe u Burundi gitanzwe n'inguvu za EAC igitegerezwa gukura iyo myitwarariko, kandi no kuba u Burundi kuba bufise aho bwegamiye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahubwo u Burundi ni kimwe mu bihugu bifise aho vyegamiye muri ayo matati. Ukuja yo kwabo rero mu bikorwa vya gisirikare bigihuza n'ikindi gihugu canke akarere vyategerezwa gutuma haba inyishu yihuta ivuye kugufasha u Burundi no mu makungu bategerezwa kwiyamiriza uko kurondera amaronko vyeruye. Inzira yo kurindira izofasha gusa guha umwanya abasirikare b'abarundi nimbonera kure kubandanya ziriko zikora ayandi maroregwa yo guhonyanga agateka kazi na muntu ku basivile bo muri Kongo. Inzira yo kurindira izofasha gusa guha umwanya abasirikare b'abarundi nimbonera kure kubandanya zikora ayandi maroregwa yo guhonyanga agateka kazi na muntu ku basivile bo muri Kongo. Kahise kahafi kerekana ko aho umugambwe uri ku butegetsi witeguriye gushika kugira ngo ubandanye igikorwa cawo, harimo mbere no gutanga ubuzima bw'urwaruka rwabwo rwawo nk'ikimazi, harimo mbere no gutanga ubuzima bw'urwaruka rwawo nk'ikimazi.
Oya ntiyaboneka neza kubera mba mpaye ndamano ikiza kuba kiri arabona ugiye bandanye biriyo rindire none rindire manuka gatoya
Non è un uomo.
Yandenganye.
Kenda Sema fenge ndikonda kamera Kenda yaje ko nyene yose